Nyalibingelela hlobo esithandekayo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Sithanda ukubonga uThixo ngokusinika leli thuba ukuthi sihlangane sizokumkhonza. Isihloko sethu esisasikhangela namhlanje sithi sona uNkulunkulu uyabona. God sees. Nxa siqala inkulumo yethu yanamhlanje bengifisa ukuthi sivule amaBhayibheli ethu sivule encwadini kaGenesis isahluko ngu22 sizabala from iverse 1 size siyefika evesini lika 14 ngizakubala lapho ngeBhayibheli lesindebele kwasekusithi emva kwalezi zinto uNkulunkulu wamlinga uAbraham wathi kuye Abraham wathi khanyela ngilapha wasesithi thatha ke indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye elizweni laseMoria uyinikele khona ibe ngumnikelo wokushiswa phezukwenye yezintaba engiza kutshela yona uAbraham wasevuka ekuseni kakhulu wabophela isihlalo kubabhemi wakhe wathatha kanye laye ababili kumajaha akhe lo Isaka indodana yakhe wabanda inkuni zomnikelo wokushiswa wasukuma waya endaweni ayemtshele yona uNkulunkulu kwathi ngosuku lwesithathu uAbraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekhashana uAbraham wasesithi emajaheni akhe salani lina lapho labo babhemi mina lomfana sisaya lapha ya njalo sizakhonza sibuye kini futhi uAbraham wasethatha inkuni zomnikelo wokushiswa wazethesa uIsaka indodana yakhe wathatha esandleni sakhe umlilo lengqamo basebehamba bobabili ndawonye uIsaka wasekhuluma kuAbraham uyise wathi baba wasesithi khanyela ngilapha mntanami wasesithi khanyela umlilo lenkuni kodwa lingaphi iwundlu lomnikelo wokushiswa uAbraham wasesithi uNkulunkulu uzazibonela yena iwundlu lomnikelo wokushiswa mntanami bahamba ke bobabili ndawonye basebefika endaweni uNkulunkulu ayemtshele yona uAbraham wasesakha khona ilathi wabeka kuhle inkuni esembophile uIsaka indodana yakhe wambeka elathini phezi kwenkuni uAbraham waseselula isandla sakhe wathatha ingqamu ukuze ayihlabe indodana yakhe kwasekumemeza kuye ingilosi yenkosi isemazulwini yathi Abraham Abraham wathi khanyela ngilapha yasisithi unyeluli isandla sakho emfaneni unyenzi lutho kuye ngoba kathesi ngiyazi ukuthi wena uyamesaba uNkulunkulu lokho awuyigodlanga indodana yakho eyodwa kimi uAbraham wasephakamisa amehlo akhe wabona khanyela inqama emuva ibanjwe esiqukwini ngezimpondo zayo uAbraham wasehamba wayithatha inqama wayinikela ibe ngumnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe uAbraham wasethatha wasesitha ibizo laleyo ndawo wathi uJehova Jire njengoba kushiwo lanamuhla ukuthi entabeni yenkosi kuza nakekelwa uThixo abusise ukufunda kwelizwi lakhe ngizacela lapho esikhona sigobise namakhanda sichimezeni nxa sikhulekayo baba siyabonga ngelizwi lakho ngoba liqinisile njalo limile kuze kube naphakade siyabonga ngazo zonke izehlakalo oziletha yithi njengezifundo nxa siqhubeka ngempilo sisiya phambili sicela ukuthi lezi zifundo lezehlakalo esizibonayo ziqinise ukukholwa kwethu ikakhulu ngezikhathi zokugcina. Iba nathi kuyona le nkonzo uthungamele. Ube sebese siyamukela ilizwi lakho, sibese sikhuthala ngokwenza intando yakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. IBhayibheli liyasivezela hlobo ezithandekayo ukuthi zinengi izehlakalo ezaseziyenzakele empilweni kaAbraham. Zinengi njalo izehlakalo uThixo ake ase waziyenza loAbraham ehambeni kwalo. Nxa sifika kulesi isibanga engqondweni yethu siyakwazi ukuthi uAbraham wayeyindoda yokukhuleka. Lapho ayihamba khona endaweni ezijiyeneyo kwakubonakala amalathi ayeveza ukuthi uAbraham wayeyindoda eyayikwazi ukuhlala ikhuluma loJehova, ikhuleka izikhathi zonke. Nxa simkhangele njalo uAbraham simbona njengobaba wokukholwa. Nxa sikhangela encwadini eyingcwele engiqeda ukuyibala iBhayibheli, ubaba wokukholwa, lapho uThixo nxa wayemguqula ibizo lakhe kusuka kuAbraham elalisitsho lo ophakanyisiweyo lisiba kuAbraham elalisitsho lo owayeza kuba ngubaba wezizwe, simbona uAbraham elobudlelwano obuhle kunye noThixo, elokhe ekhanyelelene nesithembiso ayesithenjiswe sona nguThixo ukuthi uza kuba nguyise wezizwe. Khathesi nxa simkhangela kule chapter isimbona esele minyaka eyi 120. Nxa esele minyaka eyi 120 usegugile uAbraham. Nxa egugile uAbraham sibona lanxa ekugugeni kwakhe uThixo ulokhe elobudlelwane obuhle kunye laye. Nxa elolokho elobudlelwane obuhle kunye layo uThixo uyamnika itest. Uyafika esikhathini sokuthi ekudaleni kwakhe amnike umhloliso wokumhlola ukukholwa kwakhe. Nxa emnika umhloliso lowo usebenzisa umhloliso lowo awumnike ngesikhathi lapho uAbraham esemdala esefuna ukubona ukugcwaliseka qho kwesithembiso salaba abantwana kumbe kwalowo mntwana ayemphiwe nguJehova ogama lakhe lingu-Isaac. Nxa uThixo ekhuluma ngo-Abraham njengalokhu sesikubalile uthi thatha umntanakho onguye yedwa njalo omthandayo uyemnikela entabeni lapho engiza kutshengisa khona. Nxa sikhumbula hlobo ezithandekayo ikuthi umntwana uIsaac wayezuzakale ngesikhathi uAbraham esemdala, ngesikhathi ngitsho loSara esemdala njalo wayethandeka. Ngemva kwesikhathi esithile bebona izithembiso zenkosi sengathi kaziphumi kuhle, bake babumba icebo lokuthi uAbraham angene isisebenzi kwazalwa ke uIshmayeli ngoHaga. Kodwa nxa kufika lesi simemo sokuthi uAbraham ayenikela uThixo uyaspecifya ngoba uAbraham kwalesi sikhathi wayeselabantwana ababili, umntwana wesithembiso nomntwana wesithembo. Nxa uThixo nxa efika lapho uba specific uthi kanyifuni lo owesithembo, kanyifuni lo okaHaga, kodwa ngifuna yena okaSara onguye ozawugcwalisa isithembiso, nguye mfuna umthathe uyemnikela entabeni lapho engiza kuyitsho yona. Kule nto engithathekisayo emfuna sibambe nxa sihamba nga le inkulumo ukuthi uThixo nxa efisa ukuthi sinikele ngakuye, nxa efisa ukuthi simkhonze ngeminikelo, kafuni isacrifice kumbe umnikelo ongaphelelanga kumbe umnikelo esingawufuniyo kumbe umnikelo esingawuthandiyo kumbe umnikelo wona lowo esiyabe sifuna ukuthi uhambe. UThixo ufuna the best from us. U-Abrahamu nga honga specifier nga mshaumbe. Wenga tata lo oga haka u Ishmaeli. Koto auti kote yena kanyifuni lo. But nyifuna yena lo aze ambize. Ati yena the only son. The beloved son. Yena lo mtanda nguya mfisa uguti. Abe nguye umnigelo. Kwanga sondaba emnandi indaba ye sacrifice lapho Abraham esebhekane ukuthi le ndodana yakhe ayithathe ayinikela kuJehova uThixo ufuna the best from us khona lokho esikuthandayo khona lokho esikuqaki khona lokho esikubambayo sithi yikho esikuthandayo uThixo yikho akufunayo ngiyake mbone ezindaweni ezijiyeneyo ilasebandleni ngiyake ngubone kwesikhathi kusenzakala Kungathiwa mhlawumbe umzalwane othile usetshelwe yindlu impahla zonke ziphelile abanye bayahamba emahodrobini bakhanyele ihembe yona liyana ejujukileyo yona liyana epangukileyo yona liyana elekhola esidabukile bathatha ihembe liyana esindala abangasayifuniyo bayithi qithi kulabo obamelane lokuyenika abahluphekayo bathi nanko yikho lokho engulethayo ukuthi kuyenika lo otshelwe yindlu Nganzelela lo umuntu onjalo kaniki kodwa uye lahlela laba bahluphekayo kodwa nqa sikhangela abanye uyathatha yona lana ihembe eyodwa ayithembileyo enhle ingabe ivanuseni kumbe yipi ihembe ezidurayo a sacrifice ukuthi khona lonke nguthandayo senziye kunika abampofu kumbe lo otshelwe indlu uThixo nqa ekhuluma lo Abraham uthi ngifuna the best Kanyifuni lokho mfuna the best kona lokho okuthandayo uAbraham uyavuka ekuseni ngemva kokuzwa ilizwi likaThixo kulento engiyithandayo eyenziwa nguAbraham kazanye abuze kuThixo imbuzo emnenyi ukuthi but Thixo ufuna ukuthi umntanami lo oye yonke engamzuzwa sengiyimntu omdala ukuthi kumnikele ngakuwe ngakwenzi khona lokho U-Abraham futhi uyakwazi ngoba uThixo wathembiza ezizweni ezazikhonza izithixo ezijeneyo izizwe lezi zazivele zinikela abantwana bazo kodwa uThixo namhlanje uyambiza uthi Abraham ngifisa wena namhlanje uyenikela umntanakho uyavuka ekuseni nxa evuka ekuseni ehamba u-Abraham uyamkhangela umntwana ulele laphana umkhangele njalo esuka ngangale ugogo uSara la yelele ngamtsheli ngalokho osekwenzakala uyathatha umfana uyamvusa ekuseni amtshele ukuthi mfana sizahamba siye kunikela nqa esuka uyasuka umfana noAbraham lezisebenzi ezimbili lobabhemi bayathatha inkuni bayathatha lakho konke wakuzayenza ukuthi umhlatshelo wokutshiswa uhambe kuhle nqa behamba ubaba uyazidla emcabangweni ukuthi kanti kuzahamba njani umntanami nqa esefile kuzahamba njani kanti kuyini okuzakwenzakala nqa beloke behamba ngosuku lwesithathu nqa esithi uyaphakamisa amehlo uyabona enye yezintaba eMoria lapho uThixo abesemvezela ukuthi yiyo intaba okufanele ukuthi ahambe kuye nqa seyibonile bayasala izinceku lezi ezimbili zikhangele idonki Yena uAbraham lo mfana kulamazi engiwathandayo nqa ekhuluma uAbraham lapho amazi lwa anthathekisa nqa ekhuluma uthi mina lo mfana sisake sisuke salani lapha lobabhemi mina lo mfana sisala phana njalo sizakukhonza sibuye kini futhi Kulento enthathekisayo nqa isebenzisa uthi yena siza kuhamba isebenzisa iplural uthi siza kuhamba sizaphinda futhi sibuye kodwa in the back of his mind uyakwazi ukuthi umfana engafika abe ngumhlatshelo wokutshiswa ngizaphenduka senginyedwa kodwa abe sithi yena ngoba uThixo nguye otshiyeleyo ngoba uThixo nguye okhulumileyo uyakwazi ukuthi nqa umfana engafa uyakwazi ukuthi yena uzayenza njani okwami ukuthi ngumthathe uThixo njengoba ekhuluma to take him at his word uyahamba uyaqansa lo mfana nqa iqansa lo mfana umfana vele insuku lezi ezimbili ade kulombuzo ade lokho ugcinile kade kulombuzo kade lokho umhlupa umfana uyananzelela ukuthi konke kukhona nqa inanzelela umfana kabe sebuza athi yena baba ngifisa ukubuza lapho
Ngabe hamba. Umfana nxa esebuza umbuzo wakhe ubumhlupa esikhathi neside uthi baba khanyela umlilo lenkuni kukhona kodwa lingapi iwundlu lokutshiswa uthi lingapi iwundlu lomnikelo wokutshiswa umfana laye has been battling in his mind ebuza ukuthi kanti kuzahamba njani namhlanje Nxa kusokufikile isibanga sokuthi babe babili aqondane ngqolo yise umfana uyabuza umbuzo onzima kulento endithathekisayo nge-maturity yaleli jaha uIsaac mhlawumbe kusese nezisebenzi kazange afuna ukuthi abuze uyise umbuzo lowo mhlawumbe umbuzo lowo nxa wayengawubuza phambi kwezisebenzi kwakungani uyeyisa ubabakhe ukuthi ubabakhe uyalungisa konke ukuthi baye kwenza umhlatshelo kodwa ukhohlwa ezinye izinto uyamelela ithuba lokuthi babe babile besembuza umbuzo onzima uthi baba lingapi udlu lomnikelo wokutshiswa nxa esebuze umbuzo owawukhanya ukuthi ngumbuzo onzima kangaka umfana lo esemlindele impendulo Kule nto endithathekisayo hlobo ezithandekayo. Ukuthi umfana lo wayefundisiwe. Siyabadinga namhlanje obaba labo mama abaza kufundisa abantwana babo indlela yokunikela. Siyabadinga namhlanje abatsha asebefundisiwe, asebebambisile ukuthi nxa kusiyenikelwa kuyini okumele sihambe ngalakho. Siyabadinga namhlanje obaba labo mama, ogogo labo khulu abayakwazi ukuthi nxa sokuyisikhathi sokunikela kuyini okufanele bakwenze. Nxa sokuyisikhathi sokukhonza kuyini okufanele bakwenze. UAbraham uthi mina lo mfana sisaye khonza. Umfana wayekwazi exactly ukuthi nxa kukhonzwa kufanele kuhanjwelani. Ngenxa yokuthi ngijilo mandulo ngathi uba Abraham wayehamba esakha amalathi etshengisa ubudlelwano bakhe loThixo ukuthi kwakuwudlelwano obuqinileyo umfana wayefundisekile ukuthi nxa kusiye khonzwa kufanele ukuthi ama apparatus wonke abe khona kufanele ukuthi ama tools wonke okukhonza kufanele bonke abe khona yimi ngithe ngibala yona le ndaba kwafika umcabango wokuthi ngalesi sikhathi kasibafundiseni abantwana bethu ukuthi nxa besiye khonza uJehova bengakhohlwa eminikelo yimi umfana uyabuza uthi dedi ngiyaliboni iBhayibheli lithwele ye vele usifundisile ukuthi sithwale iBhayibheli echurch ngiyabona isihlabelelo usithwele usifundisile ukuthi siza kuhlabelela echurch ngiyabona ukuthi pamphlet ulithwele usifundisile ukuthi ufanele study nje iBhayibheli kodwa dedi there is something that is missing kukhona okushotayo shotayo ukuthi ingapi imvilophu yokwetshumi lomnikelo yebo isihlabelo sikhona yebo iBhayibheli likhona yebo iphamphlet likhona kodwa ungapi umnikelo umfana uIsaac was taught ukuthi ekunikeleni nxa abantu besiye khonzwa bengathwala konke kodwa bengakhohlwa ukuthi bathwale umnikelo ngoba uqhakathekile Nxa ubaba esebuziwe umbuzo onjalo nxa esebuziwe umbuzo onjalo uphendula ngombuzo uphendula ngempendulo endithathekisayo it was a response of faith kwaba impendulo yokukholwa ukuthi mina kangikwazi kodwa engikwaziyo ikuthi uThixo uzazibonela iwundlu lomhlatshelo hlobo esithandekayo uAbraham wabakwazi ukuthi lanxa sokunjalo uThixo nguye okwaziyo uthi yena uThixo uNkulunkulu uza kubonela yena iwundlu lomnikelo wokushiswa uthi God will provide himself a lamb uthi uThixo nguye osekwazi lapho mina kanisela mpendulo mntanami kodwa engikwaziyo ukuthi uThixo uthe nginikele the best khona lokhu the best ekufanele nginikele uThixo nguye okwaziyo God will provide uThixo uyabona hlobo ezithandekayo uThixo uyabona kukho konke esidlula kukho ngasikhangela ubaba uAbraham he had firm faith in God waba lokukholwa okuqinileyo kuNkulunkulu ukuthi yebo nxa kuzathi ukuthi umntanami afe uzafa kodwa uThixo ule mpendulo uza kumvusa Finally, nxa sebehamba sihlobo ezithandekayo ngiyananzelela ukuthi sebefika endaweni yokuqina yokuthi lapho umfana yenzwe ngumhlatshelo phela empilweni kulezinto esingehluleka ukuziphendula kule mbuzo enzima esingabuzwa kuyo siyehluleka ukuphendula kodwa isiqiniselo sohambo lokukholwa ikuthi angeke ngakwazi kusasa engiphatheleni kangeke ngakwazi namhlanje kuzaphutha njani kodwa engikwaziyo ukuthi uThixo uyabona. Engikwaziyo njalo ukuthi God provides. Nxa sebefikile e-altareni umfana, umfana osemutsha, olamandla, owayengalibuyisela elifuqele kathana ichegu. Kodwa sebefike e-altareni, lo mfana uyancedisa, bayalungisa laphana i-altar, bayadobha laphana amatshe, bayafaka inkuni kuhle. Nxa sebezifakile kuhle inkuni, ubaba u-Abrahamu abe sesithi emfaneni letha izandla ngikubophe ambophe umfana athi mfana lala elathini umfana laye he shared his faith with the father ukukholwa kwakhe lobaba bakhe watshengisa laye uthi lokukholwa ukuthi khona lokhu ubaba akwenzayo uyakwazi ngakho sihlobo esithandekayo kuyadingakala ngezikhathi zokuqina ukuthi yebo abatsha yebo labadala kunye lamaxhegu sifundisane ukukholwa siqinisane ekukholweni kulonalolu hambo olunzima. Nxa umfana eselele uyakhipha ingqamu umfana uselele usethule nxa esekhipha ingqamu ubaba uAbraham nxa eyikhipha ingqamu kungayisikho ukuthi idrama nxa eyikhipha ingqamu eyelula isandla ethi yena usefuna ukuthi ambulale umfana yezwakala ingilosi ibiza ngebizwe elikhulu ithi Abraham Abraham kayizange ithi Abraham kawani mhlawumbe aluba yathi kawani wayengahle seqe dalelaye umfana uAbraham kodwa ingilosi ithi Abraham Abraham kabili ngiyafunda njalo esinye isifundo. We should be always attentive to God's voice. Kumele izikhathi zonke sihlale silalela nxa sesijila ukuthi he will provide singakhohlwa ukulalela lokho akuchoyo ngoba yena lokho akuchoyo yikho ke bese kumele ukuthi sikulalele njalo sikwenza le kwangaso drama kodwa kwakuyinto eyayibuhlungu enhlizweni lasengqondweni kaAbraham. Nxa sokunjalo uThixo uthi thalaza ukhangela esixukwini bheka kukhona inqama. Yona le inqama yiyo kuphela inqama yona le inqama yiyo eza kuba ngumhlatshelo spare the life of the boy. Sengibonile namhlanje Abraham ukuthi wena kawula sibindi sokubulala umntanakho isibindi sakho esiko sokubulala umntanakho kodwa ukuthi wena uyamesaba uNkulunkulu. UAbraham had passed the test wawupasa umhloliso umhloliso ukuthi uAbraham uyaveza ukuthi ngempela ngiyemesaba uThixo ngiyala lela ngize ngilalele lokunzima ukuthi ngibulale umntanami. Nxa sokunjalo uAbraham esezwile ukuthi yena umlalele uJehova uyathatha lolalani wulu uyathatha nani inqama ibe yiyo umhlatshelo. He had passed the test engikuthabelayo ngoThixo ukuthi sihlobo esithandekayo. Lanxa singadlula emhlolisweni emnenye etshiyeneyo lanxa singadlula phakathi kokulingwa esingakubona sokunzima uThixo uyakwazi ukuthi uyenzani ngathi ulesifundo afuna ukusifundisa thina afundise ngitsho labanye. Iza kuba khona imhloliso empilweni umfiso sami lomkhulu kwami ukuthi nxa sihlangana nale mhloliso le empilweni singafeyili nxa sihlangana lana le imihloliso empilweni asipaseni wona lawa ama-test njengo-Abraham ngoba sikwazi ukuthi uThixo uyabona. Okunye okungithabisayo ukuthi in every pass mark there's a blessing labo abaphumelelayo kulesibusiso ngemva kobana u-Abraham esepasile indawo naleyi uyayibeka ayinike ibizo ukuthi yintaba lapho uThixo azibonisa khona yintaba lapho uJehova Jire owatshengisayo ukuthi unguThixo obonayo unguThixo onakekelayo ngithola namhlanje unguThixo onayo unguThixo onanzelelayo lanxa evuma ukuthi sidlule kumhloliso enjengaleyo phakathi kweeconomy enzima phakathi kwabantwana abadelelayo phakathi kwezinto ezibanzima each and every day uThixo nguThixo onakayo. Isifundo sokuqina uThixo ayesifundisa uAbraham Ikuthi nxa uAbrahamu wayenikela indodana yakhe kwakungumfanekiso wokuthi kwelinye ilanga uJesu wayeza kufa abanengi basindiswe. So uAbrahamu ukuhlolwa kwakhe kwakuyizifundo lakithi esiphila ngezikhathi zokugcina ukuthi ngenxa kaJesu owafayo wavuka lathi siza kuba khona eCalvary. UJohn 8 verse 56 uThixo ekhuluma lamaJuda uthi uAbrahamu walubona usuku lwami waluthokozelela bayamkhangela bathi kawula ngitsho le 50 years uAbrahamu wambona nini uthi uAbrahamu angabi khona ngase ngikhona. UThixo eveza ukuthi lokho kwayenziwa nguAbrahamu kona lokho itest ukuhlola kwayenza uAbrahamu kwakuyisifundo esilomutsho kakhulu esasiveza inkosi uJesu Kristu. Hlobo ezithandekayo, uNkulunkulu uyabona. Lanxa kusenzakala izehlakalo eziningi kakhulu empilweni, yena uyabona, uza kusinika ithuba lokuthi inqobe okwethu ukuthi simthembe ngoba kazakadanise. Okwethu ukuthi sibambelele kuye lanxa kunzima. Okwethu ukuthi lanxa imihloliso ibuya left, right and center, siyenze ingxenye yethu yokuphutsha imihloliso leyi ngokukholwa. Sengathi uThixo engaliqinisa, sengathi uThixo engalinika amandla nxa sidlula emihlolisweni eminingi ezayenza ukuthi sibe khona ekhaya ezulwini. Siyakhuleka Baba, siyabonga ngelizwi lakho liqinisile limile lizokube naphakade. Sinike amandla ukuthi phakathi kwemihloliso yonke esidlula kuyo siphuthe kuhle, ngoba kuye yonke imihloliso esidlula kuyo kulesibusiso. Nxa usubuya uzothatha abayenze intando yakho, uzathatha kuphela bona laba abanqobileyo imihloliso yempilo ngoJesu. Siyabonga, amen.